sende no adir piny mane ibiro kethi kendi biro bane gik mang'eny timore ndiko chopo kare Yesu rodho dogo omowa oterwa dala ranyisi mang'eny donge wasende no adir piny mane ibiro kethi kendi biro bane gik mang'eny timore ndiko chopo kare Yesu rodho dogo omowa oterwa dala.
Ondo wayode yueyo kuomi
Omwindo ema wanayo yueyo Wanadako dimba nyaka chie
Omwindo ema wanayo yueyo Wanadako dimba nyaka chie
Pinywani oserumo adier Timangindonge ose bodericho
Yesu doge omo entero pacho Ondo wayode yueyo kuomi
Omwindo ema wanayo yueyo
Seneno adier piny mane ibiro kethi kendi biro bane gik mang'eny timore ndiko chopo kare Yesu rodho dogo omowa oterwa dala ranyisi mang'eny donge waseneno adier piny mane ibiro kethi kendi biro bane gik mang'eny timore ndiko chopo kare Yesu rodho dogo omowa oterwa dala.
Osetimore manyiso duok Yesu mar ariyo
onego waikre mondo rodha ka olor gi tekone maduong'
okawa mondo waterwa dala wanadago dimba nyaka chie
okawa oterwa dala ne wanadago dimba nyaka chie
gik mang'eny ma osetimore manyiso duok Yesu mar ariyo
Okawa otere dala ne wanadako dimba nyaka chie
Ranyisi mang'eny donge waseneno adier piny mane ibiro kethi kendi biro bane gik mang'eny timore ndiko chopo kare Yesu rodho dogo omowa oterwa dala Ranyisi mang'eny donge waseneno adier piny mane ibiro kethi kendi biro bane gik mang'eny timore ndiko chopo kare Yesu rodho dogo omowa oterwa dala.
Jerusalem
Yesu
eno
yuna piwenge duto
eno
bemo musikone jomoloyo nwe